Ya mbera bweti bweri ku kivu kya Iryn Namubiru wano ku Serena Hotel sawa 11 naye nga abantu bajjira mu bungi nga bw'obalaba twali ku Breast Promotions tugenda kuba tukuwa live wonna ku mikisi gyaffe TikTok, Instagram, YouTube just we are coming for Breast Promotions ebisigadde bijja